bahora bavuga kenshi ngo ngo muganaragaya ngo aragaya abajournaliste cyangwa iki ngira iyo kubona ngaya abajournaliste ngira mu ntimwari kuza ngabo kimwe gusa ndarongi yakaje kukubabwira kimwe gusa carrière wanje ntiyari kuba carrière wanje mwebwe mudashizemo ingufu so bajya anye bahora bavuga kunoko nuko sinzi mbwawo jewe kimwe gusa nuko jewe ndabizera kandi ndabubaha cyane rwose.
Ni iteka kuba turi kumwe namwe uno munsi, iteka tuba turi kumwe n'aba baririmbyi bo mu gihugu cacu. Twebwe rero nk'uko mubibona, nk'uko mumaze iminsi mubyumva, mu ntumbero yo kugurura kino kigo cacu twariyumviriye yuko twoshira imbere n'ibisanzwe bigize igihugu cacu ari umuziki na business. Nkuko mubibona amatante turimo aha ni hazobera business expo izoba mu gitondo gushika mugoroba, ama habe ibirori bitandukanye guhera isaha za 17h gushika 23h. Le 13 tuzaba dufise final ya competition ya danse, ama preselection za gutangura no munsi. Hama nkuko mwabyumvise, uwa mbere akazoba ashobora gutsindira ibihumbi 800, uwa kabiri ibihumbi 400, uwa gatatu ibihumbi 200. Ubwo ni umunsi wa le 13. Ama le 14 naho tuzaba turi kumwe n'umugwi wa Bantu Boy, ari umubona bari ngaho imbere yacu. Muri make rero ni ibyo, tugira dutangure tuvuge gatonyi bya business expo izoba ngaha itariki ya 13, ariho umunsi tuzokugura officiellement kino kibanza. Hama muri ivyo onye ndafise umwe mu dukorana ngaha mu bijanye no gutunganya kino kigo yitwa Niyongere Remo, ariwe ari we ngira mpijambo kugira ngo ashobore kubabwira ibijanye n'ivyo niyo business expo. Hama turaza gushobora tuze kubazanya ibibazo turaza kubishyura ku byo muzaba kuba mufise. Murakoze Remo.
Murakoze. Bonjour. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je business expo. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je suis Raymond. Je suis business expo. Etungungira kugurura kw'iki kibanza ciza cyo kudandarizamo arico Tokyo Business Center. Umugambi yuko muri iyo business expo dushyira imbere ubucuruzi, icyo bita entrepreneuria, cyane cyane mu mahinguro manini n'amahinguro akiri mato, guteza imbere imyuga ijyanye n'uba artiste, icyo bita mu buryo butandukanye, no gushyigikira abantu baba bafite imigambi yo guteza imbere igihugu babicishije muri entrepreneuria cyangwa kwikorera akazi ucishije mu bidandaza. Iyo business expo rero izoba mu minsi ibiri, dutegekanyije yuko itangura itariki 13 n'itariki 14 z'uku kwezi, ikatutangura mu gatondo kare, ikazoca imera nk'ihera amasaha 17 yo kumutaga, hanyuma 17 mababarira, hanyuma tukazoca turekera ikibanza concert iri organize na Bantu Boy n'ijya competition de danse iyo izoshitangura imbere iyo concert ntihenze. Mu byeke rero iyo business expo icyo dushaka ni uko dushobora kuha ikibanza abantu bari mu budandaji, amasosiyete, ama entreprise mato mato n'ama entreprise agitangura, hanyuma tugashaka yuko bashobora kuza bagahayagiza ibyo bakora. Turi mu kibanza cyiza cyane, turi mu kibanza twifwa yuko ari kibanza kiko kiratera imbere kiza ari mu bibanza byiza cyane umuntu ashaka gukoreramo urudandaza turi mu kibanza gisigaye kirimo ingenzi nyinshi ziza ino zije ari nko kurangura canke ari nko gusuma bagaca bataha mu bihugu duhanye urubibe nka Congo canke u Rwanda donc tubona yuko ari kibanza cyiza umunsi cyuguruye dushobora kwerekana duciye muri iyo business expo yuko ari kibanza gishobora gufasha gutera imbere igihugu ari kibanza gishobora gufasha gutera imbere abadandaji ari kibanza dushaka yuko na bafise ibyo bashaka kwerekana nabo bataratera imbere bashobora kuza baraza kurahura y'ubwenge ni kuvuga rero iyo business expo izomara iminsi ibiri umunsi wa mbere ariho hazoba iyugurura officielle iyo business expo hazoba hariho ama entreprise menshi hazoba ari ngaha muzohasanga abari mu byo twita le technologie abari mu byo twita l'artisanat abari mu byo twita le service abo bose bazoba bari représenté pardon abo bose abo bose bazoba bari représenté ngaha muri iki kibanza ni kuvuga rero twashaka gufata nakajyo dutumire nabandi bose boba bagifise iyo shaka ryo gushobora kuza kuba hamwe nabandi kuza haracara umwanya twacasiganye misi mi Kenya kugira ngo ico gihe umuntu wese azafise intumbere yuko yerekana n'ivyo ari karakora ntasigwe mu bandi twari dushaka kandi no kubamenyesha yuko umunsi wa nyuma ari tariki 14 tuzoja tugira turafise agateramo gatonya kazoba kafise intumbero yo gutanga message ijanye n'ivya entrepreneuria ijanye nakazi ningene aba jeune bitegurira bivuye mu ndero baronse bitegurira kuja gusaba akazi n'ibindi bijanye na innovation donc akugateramo kazoba kitiriwe business talk kazofasha abantu bazoba bari ngaha n'abandi bantu bazoba bari kure bazoshobora kutubona kumenyesha kuma réseaux sociaux na ma télévision gushobora kwakira message zijanye no gusangira ibyiyumviro bishobora kudufasha twebwe dusanzwe turi abadandaji twebwe dusanzwe dushaka kwinjira mu budandaji twebwe dusanzwe dushaka kwitegura neza kugira ngo twinjire mu buzima bwo gukora akazi twiteguye neza kuronka ubumenyi no gutahura ibijanye n'ibisabwa no kwitegura neza n'impanuro bivuye muri ako gateramo nibaza ko muri make ari ivyo bizorangaye business expo tukaba tubashimiye kubona mwashoboye kuza kutwumviriza mu kanya abandi nibabandanya ndibaza baca banyongera ku bisigaye bijanye no guteramisha ico giteramo neza urakoze
nkuko navuze je sinza kuvuga ibintu byinshi nka Bantu Boy nka Fizzo jewe icyo nagenewe ni kubaryoheje kugira abantu baryohegwe kubwira abanyagihugu baryohegwe nk'uko namye ndabikora ikintu ndabyizera ni uko abafanza abo twatanguranye kuva kera n'ubu tukiri kumwe kivegere yuko sinigeze ndabaduhira so nka Bantu Boy ngaturi twebwe kuri iki gitaramo ubushyiramo bwa bugiye twamye dukora peut-être ko hari ibintu bishashe tuzobaha ibintu benshi batazi hari n'indirimbo nyinshi mbere nanjye sigaye ndi umuproducteur urumva donc turafise indirimbo uyu arafise indirimbo daboje arafise indirimbo kiri kuba yaracatenya gato ko ishure ngabo ni indirimbo shasha tuzosohera icyarimwe azoba ari nk'agakemanyi k'abantu bazoza kuri uwo munsi ama kinini ngira murazi iyo tugiye kuri scene murazi ukuntu tubikora peut-être gusa ni gusaba imana uwo munsi umuntu azogware Ile kuvurugana nina au eti mtu atasimama kule ajiangalia siingia hapana. Yeah.